zvinonetsa nyika yedu. Mamask ari kutengeswa and I bought this one at a price which is $4 and this is not affordable considering this Zimbabwe situation. So ndinona zvakanakira kuti zvino zvinofanira kupiwa mahara nehurumende zvisupply wa kuma institutions muma schools nekumabasa munhu wese anokwanisa kuwana mamask.